Utafungwa ukaendani Eki kushika mapenzi mambo hadharani Bebe mgongoni kuzungushe mtani Aufungue moyo ndani wone tamani No game, game over, nime sare Sina, 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 sina.